ngizokhuluma nabo mina mkhulu abafana bami. Mina mkhulu kafanele batshele abafana bami ukuthi emadoda ilandeni lento madoda. Bathi madoda ufuna selilandele i-airtime bogogo nani bomkhulu. So ilanda naye. Ngiphephethele la gogo. Madoda amakhulu. Landani airtime bafana. Gogo. Sengizovula gogo, ne? Yini le gogo? Yini le gogo? Akuyona airtime le gogo. U10 randi lo. Omunye u10 randi lo. 180 isn't this airtime? I join airtime. I see airtime le gogo. Yini le gogo? Yiyo gogo angithi airtime gogo. Athi cha gogo ufuna airtime gogo. Bayilanda gogo abafana angithi gogo. Gogo, ngicela ungifakelele airtime manje efonini ubone ukuthi airtime esisebenzile noma bekuyi airtime engakusebenzini. Ngicela gogo, angifuna ukuyiprova gogo ngingane kaLucifa gogo. Uthola gogo ufuna i-airtime, angithi gogo. Nansi ke i-airtime gogo. Ngithi mina gogo, ithathe le airtime gogo yonke yakho. Awuthi spot 180 60 10 180 60 10 10. That's 500 rand, airtime ba 500 rand le gogo. Khuluma nabo gogo ke manje, yonke le airtime gogo ngicela uyifake efonini yakho njengamanje gogo. Ungitshethe intshethe iyangena noma ingeni. Makhosi amakhulu, madoda amakhulu, siyabonga madoda. Salamu, siyabonga madoda, baphila abantu mkhulu, baphila abantu abachaba, abantu abaphila abantu mkhulu.